Je ni baza ko Burundi gose burazi kwaje muri imvyo ambe yambara amahera menshi. Ibyo nta muri imvyo numwe atabizi.
Atabizi no Burundi burabizi.
No hanze barabizi. Je byo bango mu ruvumera je mu ruvumera je nta nahonzi. Sam blague bro.
Umvukanye.
Ariko ndiko ndashaka kuzohamenya numve uwo muntu yaguriranye oyavutse ibyo ko ashobora ko ari aho hazi.
Chris, la fois passée wari wambariye 10 million.
10 million?
Ayo ari mu boka.
Eh?
Ayo tuyambara mu boka gusa.
Isabel Chris.
Shakugeza aho basi, shakugeza. Shakugeza. Tubandanye kiganiro.
Uba nta mani ufise, nta maboko ufise.
Je nta kintu kimwe nkeneye Jackie ndushye. Je no kuririmba gusa. Uraza aho muhama urabe ko utantamika nawe. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ana ubare muvango barugaye ngo kubera corona ko jwa bati ugurure mu buzi yo ndirimbo mwese ama boite iyo ndirimbo yo dukeneye jiro no mutaga
hello abakunzi ba Isaac TV muramo meze neza je ndameze neza I'm cool niko bavuga so skima ku kindi kandi let's talk ariko vraiment ndikumwe n'umuntu nari nkumbuye reka mvuge uko ndikumwe n'umumiliyoneri n'umusi twitege atuka ko kubera ko twarukana muri 2020 I think
sinibuka ibyo nabyo nshyira mu mutwe wanjye nshyira mu mutwe ibyo wanjye nshyira mu mutwe ibyo wanjye ibyo nabyanze
ok mba ndikumwe n'umumiliyoneri mba ça faisait longtemps vraiment reka kwanza mbanze ndamuramutse n'isaha
Journalist Kakuba Zango Begango, no beggar would you want Brianga and now got your Vugango and Bari Demi, the Rare, or Ingo was a god, you should go. I done your motor for me, a good Demi. Hey, what's up, Mays, a fresh to boy BEFCH. Eh? Didn't bring Honda?
I
need. I'm so proud.
No, you get a Berry Chris.
No hanze barabizi sivyo that's why rero avuze ivyo avuze je ariko je I'm so proud James is fresh nta kibazo mfise shopping in ville ville je
kandi
je bango mu ruvumera je mu ruvumera je nta nahonzi sam blague bro
umvukanye
ariko ndiko ndashaka kuzohamenya numve uwo muntu yaguriranye oyavutse ibyo ko ashobora ko ari aho hazi
urumva cyanke usanga mwarahuriye yo
na je nahonzi atahonzi zo hantu arewe
nanje nahonzi
sa tuzubgera umuntu yavuze ibyo dutware ni one love nta nta gwanu rurimo ega afite iyo uyemera mu kintu nta kibazo ufise je muri hip hop je ngaha muri hip hop no kuri nayo byo kwesha muri hip hop ngaha mu baraperi babiri ba mbere ntabaye mwo bundenganije
aha none bose ko ari ba mbere tugire gute bose ari ba mbere kandi bose nabanyuma
ega bo bose
none ndaravuga ko ari wajye
benshi bavuga ngo naba mbere bakabivuga mu majambo orke nanje ndabivuga ndabyekana mu bikogwa
ibikogwa ukora iki kwambara
aya ndagufite nk'indirimbo igombize yo
indirimbo
yo 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 ah indirimbo isohotse hamwe yo hamwe ngabazo cyo babiheba bose no kuririmba
bose basezere bavuge
ati twe uwo murimbyi no duhebeye nabandanya akora batwe biratunaniye hamwe songo yumvise ana ubare muvango barugaye ngo kubera corona hoje bo bati ugurure mu buzi yo ndirimbo mwese ama boîte iyo ndirimbo yo dukeneye ijoro no mutaga
washa kuducishizemo gato afite imba menga nshaka kuyumva
gato ya ndirimbo cyese naho ramvuga indirimbo itarasoka ariko ofite bisaba ko uzuri tabirara urabishobora
ra la tanga ra
ra
okay
urabishobora Bea Christie Festival apa wa mutipe wa mahe dogo wima tongo ambira ngo nchore ndamuhamadora kaguriboka na gapi ojo video nisi vyose ndamuri hi ndumuri nyimvi wa mbere yambarira mesha mahe shopping USA niyo nja kuyigiri
eh basha oya
ndakuru tata tata umviriza akape
ra
now iso tata tata ntumufata taho
eh taho ranyene
No fatata ho
ra
eh
basha mbabali de je
wayo wavyononya ariko nta nakimwe ndirimbo zosoka
kandi oya none ubimore
oya nta nakimwe
sinuze sinuze
si domaine ya bro
just niyemera rekanje no kwinjira urana naje no kwinjira muri rap no vuga ati ajya anyu ba Ber Chris bose ba M Knife Jimbo ba Fabio ba bisho si gose nubkana
fete bapete beshi bavuga ivyo kome kugira ngo bamenyekane je nanje je hono muza umuntu muri battle no kubita amwe microphone bazimega zishuha bakazisuka ko bombo yose gahera
la sina ishiwa Chris la fois passé wali wambariye 10 million
10 million
ayo ari mo bok
eh
ayo tuyambara mo boka gusa
ubu naho basi turabona chanete twabonye bag isaha yo yego problem
eh ge blame yanyu nuko mucha mwibaza ngo ni base je na ivyo je numva menga sino bivuga gusa
je na hari cyo navuze hari cyo navuze ariko abakunzi ba active ndabakunda cyane barabona ko ibintu hari ivyo cyangwa tari ivyo bakabikomenta ko mugabo ikirato gute nacho
ni kirabe ama wewe wibwirize okay ikintu cyambe no uvuga iyambe na mbere je sinkunda kuvuga amajyamo menshi cyato kimeze fresh ofite kimeze fresh me kwera ku mushoferi twari kumwe wanje w'imodoka yanje
kandi ngo baraguze ni imodoka
fresh merci
twari yoni pakes
yachi asubira asubiye rero chitsinga ha jiste tuko turakora na chembon menga na chafire gato when him see ubona ko vraiment no guhaga soda akasoda vraiment kama na gurikato fresh
Mama we ndumiwe ndumiwe niko yavuze basha ndoka jana uname ndagihanagure
he dore sama hera non
oya ba ni ugatwara amahera wonsaba ni bisanzwe
ah bon jana numvume nga no guha amahera comme service kuko ni ni service nyen service yanje na mahera
ubuga renje ntiri gihuzu ndane
nkanagure ndaguha kaboro ha kaboro kanagure biratungene kabije kuko goma so ni genshi burino ni ibintu byo kwifata fresh we hanagura nyone mwanya muto wo yigusa hama ndagucorere nye
mana we
cyo kwasisa yeah yeah
nice gotubone
eh fresh je vraiment ko je ibyo ni ibintu bisanzwe cyo kuba na home kwete na home hari ge bantamika nkabacorere
bagutamika
eh je sikene gakenerisha je singo mu bintu bindusha bro
Je sais
si vous avez un bon chouchou live, vous avez un bon chouchou live. Vous avez un bon chouchou live. kubita abantu no peta ahubwo ari mukuva mu kuzima eh ino soda ya
ugabanya ikintu bitwa muhaho ugabanya nusa yo endera twandanye kwanze kiganira okay basha bamuti parisere kweli muzemunabyemera kandi namwe urumva ni mwahura nti muze mwitinye cyangwa wigize kubwira wiyemerege
amimaririkije
urabona nda nubwo yose arango yashatse kubigira mu kiganiro ntayo ndamuha
nkeneye ndabivuze nayo nkeneye n'ayandi uje z'umpanagure ndaguha yanda donc ya
fond nzoze ndaguhanagure mugabo usinyizoye urumva aha ari ari just service
nubwo zari kubana bazo yabibazo biko nta muntu yoya nkavemere guhana
yega nyene baye kandi babandanya babikora
gusa indirimbo yanjye shasha wayumvise
mugabo numvise ra yonye
nacho jo ndo byumva gute
kuko nyana ngo muruvumera eh icyo akivuzemo ibindi yiki aza genda ited ndayited nako ki abarapere mushaka kuguma umenga muri mu bintu bya mabif gusa ku disinga
se sinzi nk'abandi je ivyo
sinzi abandi kandi nabo bavuza abandi
navuze ndi
amuze ngo wa mutipe ngo avuga je ngurira ibishuka mu ruvumera
aya ibyo ntabirimo ahubwo navuze umutipe akunda kumbwira ngo nchorera
eh ngo wimato
akambwira nchorera
wimato ngo seki alo
audio video ninzu byose ndamuri hi ra
amen
ndumuririmvyi wa mbere yambarira menshi amahe ra USA shopping niyo nja kuyigiri ra
o bawita umwijogonyoro mu kirundi cyiza cyangwa ikinyarwanda
ahubwo ndirimo ntiyasohoka
Umva yaragukuriye.
Hayi fana n'ufise nagure 2 pack.
Oya urumva yaragukuriye mu bisanzwe.
2 pack gisto en fait ukuntu bimeze 2 pack njye nyine wa vrai. Apfuye hayi fana ya sidze. Tuce ndayigura no mu petit wenda muha amahera.
Amuha yanga.
Fana ringa nuko. Menshi sana
me. Ngutara yamba.
Tamaze kuyambara kigana nayo koze mu no chance kuyambara kandi. Nayo shize ho
musubira. Wambara rimwe gusa.
Shi, wewe wambara kabi. Twese.
Okay. Bahari bugana. Eh?
Siba none.
Tamu nugari kiganira.
Ya kuraba cyane.
Basi washaka kureka telefone tukabandanya kiganira.
Nashaka telefone umuntu anyambika ariko ntacyo. Ari Australia. Australia from.
Hey.
Australia?
Donc ujya kugurira muri USA gato kwambika ari muri Australia.
USA ndagenda Australia ndagenda. Tena safubyi. Che hosi. Man talks.
Aka gripe karafa.
Man talks. Amahera aravuga.
Aravuga. Ntorera yandi ba.
Je ninka nkuko nyene no. Mara wenzoguha usijari. Wewe gusuzoguma nyene uvuga ukuri gusa nta bindi.
Uvuga ukuri. Nta kuri ndiko.
Umurapere wa mbere azi kurapa nga mu Burundi bwa tebana. Per quiz festival rapa.
Uzi kurapa cyangwa ufite amahera?
Byose.
Wapi?
I'm going to go to the house.
I don't know how to do it. Now you want to muki gani lo gusa.
Sawa.
Je sivyiza. Yama location yama.
Je sino kubwira ngo musinoza ni modoka imbere ya wewe. Ucitangura kumbwira ngo urankunda.
Sewe ndagukunda.
Anda bagombira ngo urankunda.
Umba ndagukunda.
Ama pere y'ijoro adahera. Ivyo nje twirinda. Je sivyo akwe ki modoka yiwa.
Mviriza misi na muhaho.
Ura ofisi nyine.
Wazu bise misi na muhaho.
Ura ofisi nyine.
Tanja bikanga jama kale.
Okay. Fresh.
Oya mugabo hari kibazo tutari kuranyishura neza. Kwa ko barapere mukunda ku disingana cyane.
Bon, en fait, n'icyo navuga cyo ni cyahe. Abantu benshi ba promotinga ibintu canke bafana ibintu ba peut-être ko batavyidokumenta ko cyane. Hip hop yaje gute yaje mu mujinya yaje mu ishavu yaje mu bintu bitameze neza kubera abagiriga aba esclave so rero hip hop uko yaje niko itegerezwa kumera kandi niko biri ku isi yose rero mu Burundi rero sasa biracabagwe kubitahura rero sasa abo bikigwe gutahura turacyayi batahuza
Lakini kumenya MNF jimbo mupfani kingo kama apari yuko novuga na ba kolege mu kolea ubutiki mese mupfani kichangi mufiki.
Ramu gisha kongo vuna na jina vionzi banda.
Basa kwenye question mark kwa kiasi kunyishura choni kwa tu shambe basi tugende mu ndi butini kula senga haja belkisi
of course
senga la
harabamba zahon senga si ban senga mkatorika
senga muri katorika
eh
masi yo kwa wiyengero
oh se kwa party mkanya onshari oh se je haru singe ni haru katorika and fresh change
mbiza mama komante ya gize bagize babu zati Haji wa hii kwanza Beatrice.
Kanyosh.
Exactly mau.
Kanyosh.
Kanyosh ni nini? Hayo kwa vizi, hayo mugisyo.
Exactly ma. Ni teze.
Kwa kwa hii mbili ngo kaba mugisyo.
Cheje na vionzi. Jeni teze abantu baguma waza kundawa home.
Waza hu. Haji uri wana changu wa kwa mwana mwuri muhiri.
Chewe. Je ndibana kandi sishobora kuvuga adresse yanjye exact cause mba niko na je show busy wanje nkeneye show busy bati je nkeneye kupoesha 3 mois nasohoka nuko nyene
bimwe Ephrem yavuga kiramena na muntu uwo mu artiste abashaka kwerekana iwabo juma duksisu
ivyo byose je ivyo ntavyo nzi je niko ndakubwira je show busy vati 3 mois ngumi ndani numuro nupanga sindarusohoka Seguri kile jinsi simu nda kupuwa mvuga hana exactly abantu baadhi kumabanda ba sina mikono.
Okay. Iki ndi kiwazo mu milioni ya haya ni muhereza nanga haya ni muhereza mshenge.
Yo ni baadhi kwa riba nanga ya nje kwa rako inovia mo legrize sana.
Changu
inovia
kwa legrize sana.
Chewe, nani kaguhereza kuteni simi na muhungu ziko kwa ugeme mali ya Kristo tega kuhereza ni jambo hizi.
Apari basi yu muziki rumva kuko waje muri muziki daja urumu millionaire le kambuguko. Ni naya hema kususe walo sema mahiri.
Ma concert ni menshi.
Oya apana ma concert, John, binu byatumye nyene n'ubumu millionaire kuko nta muntu w'umu millionaire nkawe ashobora kuba umu millionaire kuko nyene atabimye yakoze.
Ufite objectif yo kucuja kubikora nawe. Kugira nawe undushe
sivyo nakubwira
nabagije kugira jewe ndo umuntu umutima mwiza ndafasha ibintu nkabona byizana kandi nako ndifuza ari apeti numva kama ngo ba kama ba peti banyitirwe izina kama ni peri music nte peri
music
mengo we nyambari we see nte scenes nindiri banda
very music now is design
Hano undi aba muri no kama ni fita mazina ya barancha o kama
orege
yeah abo
orege with design hamwe na berry music
of course
barakwitirwa gute kandi uri berry
no nako ndavuga uwo berry umenga ufite kuko je namumenye nyuma yanje bro yeah abo kwari batatu abo no ufite abo kwari batatu umuntu afise contact zabo seriously si blague bro ababwire bagende muri studio bashaka yariyo yose yo mu Burundi bakore collab sivyo bakoze collab bace bambwira ko bayikoze canke bavuganye hama ndi studio après ni numva indirimbo imeze neza ndabarihire video bayikore après ni numva wagerageje kumva nti gukora ibyo nshaka kugwego nje rwanje nibyo ukunda nta numwe bishobora nibyo ukunda seriously uwo nzumva ko yagerageje azoshaza nsabe collab we featuring je mugapana je featuring yeah je na Chris Brown ekansa la collab you know
ampete iyo ni yanyuma bisanzwe nta kindi fise mvuga hama izo contact ndazifise ndaziguha bremo
je ntuzimpe ugana nabo
tuvugane nawe
ndababwira
nzose ndakubwira ati hakenewe
ikintu ugana nabo hama amafaranga akenewe jewe ndahari nzatanga hama iyo collab nzobafasha bremo nabo ndabe ko byogenda fresh kuko indirimbo yawe yashobora kuba iri kirasirikira nk'umuga quartier kamwe cyanke ugasanga indirimbo yawe yabaye nka nyumba 10 yamenywe n'imihana 10 sivyo
donc gusekoya ko ujya muri Australia no muri USA utacu ubafasha kuyitwa
afete kuyimenyekanisha n'ahandi kandi kinacho indirimbo ikanaryoha cyane ukabaha amayide ukabavida
n'umuproducteur waba proposa ninde
wabazora uwo bashaka abahuye na technique yabahigera
Aja ukora indirimbo kwande we.
Henshi. Henshi. Jim and Dizzy. Master Music ose ndabanze gukora yo na handi henshi na handi nimje gukora.
None harasanzwe je narinzi kugira uvuga ati
ivyo gusangwa ni ivyo wawe. Mbe yije urazi yakorewe.
Yakorewe.
Ai buzo invitango yombe. Wasaf. Ati none ompeti.
Eh kandi wari wabitwemereye.
Je ndirimba hamwe zombi byakozwe nk'aba producteur nka munani kuba tina on petit bamwe bashya nk'aba producteur babiri batatu bo rero ni bari down calm down man
irihangana gusa so tuko turarangiza ikiganiro ka tudugereze nga ndazi uko uzobibona ibyo bazovuga umviriza uzobibona ibyo bazovuga kandi ndabashigikiye kuko nta byemeza
okay abarundi mukunda preve sawa na nina fa preve muzo yibona
ni wapi
abarundi ntimwemera ibintu ariko umuntu apfuye
none okay reka basi akajya mu kanyuma dusezeye
ikiganiro bakunzi ba Isaac TV mwese bizu I love so much
n'abahungu n'abagabo
aho y'abahungu ya abahungu ni bizu ku ruhande hama
abandi ni yahe
abakobwa aho bashaka cyangwa nabyo nzi hama mubandanye mujya kuri channel yanjye Bel Chris Festival wapa mugire subscribe hama mwitege indirimbo shashije izo ra dogo we matongo akambwira nchore ra hama bice bigenda fresh what's up
bro magic ni ngiye yo magino gani nuko ntanye be mire bre ini jos I don't care hama mugire subscribe mugaba apana ngo mugenzi wa kuguhanagurira jame numenyere urumva misi namuhaho ivyo ni vyi wawe misi namuhaho urumva
bana yandi ukazamba ngo uyu munsi ngo ndaraho
jewe
yes no kugwemera
jewe
aya sasagaje nk'abazungu nk'abane
wahejeje ikiganiro bro wahejeje ikiganiro ndagusabye uhore amasezere abakunzi ba Isaac TV reka ndabashimire ndabagira ndabakunda cyane vrema kuba waragize subscribe muri Isaac TV ndazi ntuzobadesi ndabibijeje hama
mudusigikire
nabivuze njewe
salima
ibyo nabyo navuze so reka ndabashimire ndabagira ndabakunda cyane hama ikiganiro ko kuryohereshe ringa n'abandi inyuma ya kamera hari zuma jokes jewe mucha santa la talita kwa kundi wa wundi hahandi